yɛda onyankopɔn ayɛ sɛ ne nso ɔde nnɛ aka ɛ ho da no ase mede onyankopɔn asɛm na ɛberɛ wo megyedi sɛ wobɛnya aso na woatie yɛnsua onyankopɔn asɛm ɛnɛ asɛm a mede berɛ no matom te sɛ the reason why god will destroy the earth The reason why God will destroy the earth. Once I made the assembly brawl, me to this the reason why God created earth. And then made the reason why God will destroy the earth. The entire young couple best say as I say. When young couple was I say no. Or the she nippans as a nippan shesso. Any nipper anti and young couple as him. And will free young couple to quire bonnet a word on my mock answer. Who free young couple to now cause some bones somehow. Why ye? What bumraso ewo adwaman mokwan so aye abosonsom nti nipa firi onyankopon echi onyankopon de nasem e ma nipa we genesis chapter 2 verse 15 to 17 nipa ntimi e nso ne nipa ya aso ni ti onyankopon genesis chapter 3 verse 17 to 19 genesis chapter 3 verse 17 to 19 Ena bone no to asoa Genesis chapter 4 verse 11. Afi bone to asoa be si Genesis chapter 6 verse 1 to 8. Ebra wo ye se obe se asase fi se asase ase woni pe ni Nyankopon enim no. Na Noah de onya Nyankopon enim adom. Noah de onya Nyankopon enim adom. Nti o ma Noah ye ehyen se nki nipa a obetie Nyankopon asem obebro ho ase ama Nyankopon enyina asem no omumbrem ne nsu nipa ampe Nyankopon asem ne nsuyire ni beye de ebesei wo mo saa ne nipa ya aso odin akosi Sodom and Gomorrah pen so na Nyankopon to Jeffrey soro be shi Sodom and Gomorrah ene wode nasem ama nipa enipa guso e ya aso odin na enam aso odin ti ena Nyankopon beye de obesei enipa nyine fi se no wa pen so no hu se asase asei no osei asase na ye pen so so osei hu se asase asei eni Sodom and Gomorrah pen so no oba be susu wo mo ebone no ne so sa so ne ne so Nyankopon aba be susu ye mbone no hu se eso eni nti osei obe ye dey obesei asase ifi se bone adoso ewa asase so nti ye nhwe di nti a Nyankopon ebesei asase eni se bone aye dey adoso wo asase so And to where Genesis chapter 6 verse 1 to 8 now was in any peri asiere do so wo asase so no na wo wo mama ma won no nyankopon ma hunu nipa ma ma se won ho yefe na wo wale wale won mu biala opɛ na urade kan se me honhom rentena onipa mu kosi dai ifri se wo ye hon honam inti won na nye mfie oha edu no nti obi a wo ye bone no nyankopon honhom ntimi ntena wo mu da da bi Ubi a onanti hunemu no Onyankopon honhom ntimi nyeda ye entena omuda aha wose verse 4 no se na enanu mu na abrane akese wa asase so no echire yi nso na a Onyankopon ma ko nipa ma ma ho na owo me ma won no ye num ne abrane a owo din fretete na urade hunu se nipa bone adoso pi wa asase so Na won akoma adwini nyina eye bone nko da nyina na urade nu ne ho se oyo onipa wo asase so na eye no ya na koma mu na urade ka se mepepa nipa mabɔ won no efri asase ani efri onipa so kusi ntɔteboa ne mwa a owia ani ewiem no ma so efri se menu me ho se mebɔ won Na Noah de onyankopon ni madom ene nwumre nya onyankopon ni madom ebra wotie na asem yi na onyankopon honhom nsane meka wo na onyankopon ahoden enka wo ewo Yesu Kristo din mu na ebra wotie na asem fa se otim se onyankopon bese asase sa na ye mbre nsusu no asase ase wonanim na ye nhwe asem bi wo Malachi chapter 4 verse 1 going di enti obese asase ne se nipa bone adoso nti wose opepa nipa ne mu anyina na hwei Malachi chapter 4 verse 1 going Malachi chapter 4 verse 1 going Malachi 18:9 chemu ba kwose hwe eda no leba ebeye se funo no na hantafo anyina ne obiala odi abonofo se beye nchenchema na eda eleba no be hwe won asafo urade na osie Na elinya won hini anaa duban na mo a musuro midin no tenene owia bepie amamo a ayalesa won ntaban ase na mo befiri adi ahurihuri se anantwiburu wa wedidi ado na mo betietia abonefo so na wobeye nson monan ase eda mereyo no so asafo urade e na osi asafo urade na osi se ɛnam sɛ bɔne adɔɔso nti ɔbɛpepa nnipa afra saa so na mmom wɔn a ɔsuro awurade deɛ ɔteene wi abɛɛ dɛ ɛbɛpue ama wɔn nti sɛ wobɛti asɛm yi na wagyae bɔneyɛ no atena onyankopɔn no ase a teene wi abɛpue ama wo onyankopɔn asomdwe nka wo ɛnɛ awia yi sɛ watie n'asɛm na wahunu deɛ nti a ɔbɔɔ asase ɛne deɛ nti so a ɔrebɛsɛe asase onyankopɔn asomdwe nka wo yesu kristo din mu